Sijabule kakhulu ukufika la. Sizobona umsebenzi owenziwa abantu abasha. Amantombazana asebancane kwi-youth. Kodwa uma ubuka lo msebenzi, sebengene kwi-space la utene khona. Ba i-commercial farming. Inkukhu ezilazo 10,000. Amaqanda eziwakhiphayo ayekho less than 9,000 ngosuku.
Inhloso yethu ukuthuthi kwisake abantu abamnyama baze bayofika kulelo zinga la nezinye inhlanga esezafinyelela khona ngezinga lokuba abahwebi ababalimi nabatshali ke ngikhuluma ngabalimi ngikhuluma ngabatshali ngikhuluma ngabafuyi.
Project lena umahluko esiwubonile ukuthi baningi abakhona emphakathini manje asebakwazi ukubhaka ngoba iqanda seseduze, asebakwazi ukudayisela izitolo ezinkulu ngoba iqanda li price right nokuthi liyatholakala kalula futhi li fresh.